ne dorum akurashime ani nundura tashe tonere tushime tumezewe tushimi mara ya kasani idu wakarite tukabatu njishime aya majigo danone dorum I'm gonna make you mine.